Iqembu elidlala kuThlet Africa Championship iPretoria Callies selisayine abadlali abavela kuKaizer Chiefs uItumeleng Shopane naye uSizwe Twala permanent. Ngakho ke labadlali ke bobabili seba permanent kulona ke iqembu lePretoria Callies.